phambi kokuba siqalise inkonzo, I want to prophesy. Bonke abantwana bam abasentliziyweni yam ekwibakhona ithuba lokuba bake baphume ngaphandle, bayabuya bonke. Hence the prophecy, because zange bagxothwa, zange bemka ngamagade ngokuhlatywa. Xa uThixo eqokelela izimvu zakhe ezibuyisele ekhaya, kumele basiqale ngombulelo kuThixo. Oh, I love you. Oh, I love you. I love you. Umamundlebe noma usivakashele nje okwanamhlanje, kodwa ilibanga khumbule ekhaya, noma angaphinde kuba sisemzimbeni, kuthi namzo uzosibona nje okwanamhlanje, ake senze umbulelo so that nabanye abantwana beli khaya athe uThixo wathanda bake baye bayosela amanzi ngaphandle bamane ukuphumula ekhaya.
Amen.
We are a loving church.
Amen.
We are indeed a loving church.
Yes, Lord.
Masibonakalise lento so that bangabi nexhala abantwana bam abafunayo ukubuyela ekhaya.
Amen.
Bese iba kuzothwana ekhaya.
Yes,
we are a loving church.
Yes, Lord.
Nosankqonkqozayo ufuna ziba siyabamkela bonke abantu abalikhaya abake baphuma baya kwamanye amadlelo, umzipha mnye ibandla linye. Asiqhome izandla ndibonge uThixo. Father, I prophesy nakuThixo ubamundlebe othe Thixo namhlanje azosibona, ukuze Thixo mnabanye ebe besela ngosikwelinkqula abathengusi bafumana amankqula Thixo wakho ngaphandle, mazi bathixo wam basamkelekile kweli khaya. Likhaya Nkosi olenzele uphando, olenzele uxolo, olenzele ubunye. Phinda ke siwamandla uthi restore everything Nkosi ebeyidinga ebomini bakhe, spiritually, mentally, emotionally, socially, and otherwise, for your glory, Lord, in Jesus' name, amen. 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 Ngesixhosa yokugwala emswaneni. Sizokwenza inkonzo yokugwala emswaneni ngenxa yemasakha eyenzeke kwa-Israyeli apho i-Iran iphose i-missiles about rather about 200 missiles ezidemolishe indlu kaThixo. Babethiwa abantu bayakhona ngemembengenyawo, babethiwa abantu bayakhona. The house of God is demolished. The children of the choice of God, we are all the children of God. Even Palestinians and Arabs are children of God. But Israel are the chosen ones. Asikwazi bangcwele silibandla lomzimba kaKristu Yesu ukuthula sithi cwaka emveni kokuba uIsrayeli ehlelwe sisehlo esimehlele ngubani usuyibonelwa kwi-TV? Usuyibonile bangana bam, Don't be left far and behind. Yes, the door as with television, as the thing I was doing for prayer purposes. So that we pray on point, we pray with direction. So, imagine the Christ boat. Ngokuya uhulumente wethu wayemangalela uIsrael kwiinkundla zelizwe saye sakhala uThixo sisazi uba akaphathwa uIsrayeli uphathwa nguThixo kuphela. Sathi xa sikhala uThixo wasiva. Ndifuna ke sibe lelinye lababandla ekuzothiwa xa iSouth Africa ivuya, kuba iSouth Africa izawuvuya, ii-politicians zaseSouth Africa zizoyivuyela into yokubhombastwa ngemizazi kukaSirayeli. The reason behind is simple as this. Ndicela siba-understande abantu baseSouth Africa abangabapolitiki xa bengekho ngakuSirayeli bengakwiPalestina. Nasi sizathu. AmaPalestina xa ulanda eBhayibhileni ngabendlu kaHam. Okay, mandithi intsusa nathi amaPalestina ke mandiqalithi intsusa yeKanani. UKanani ngunyana wesine kutata omkhulu wethu ukhokho weAfrika uHam. But uKanana usele yena eAsia xa oonyana bakaHam abathathu bemigrator from Asia besiza Africa. Kumigrator inkulu kaHam enguKush Ethiopia. Kwamigrator i-second born kaHam enguMizrayim engu-Egypt. Kwamigrator i-third born kaHam enguPut ongu-Libya. Akamigrator owesine onguKanani. UKanani beseyivele ekhesiwe kakade yena nguNowa utata kaHam. Then ukukheswa kwakhe akwayichaphazela iAfrika, kuba abayikhesiwe khange athi cross over xa iibrothers zakhe zisiza kuzoba eAfrika. Xa ufunda iincwadi zikaMoses ngaphandle kumntu ogulayo because funa siyizilele. AmaSirayeli awakhethwanga nguThixo kuba ayenze ntoni, ithi imbali kuba ayisisizwe esincinci. UThixo wayefuna ukubonakalisa kwizizwe ezinkulu amandla wakhe uba asebenza kwinto encinci. Xa emonyula uIsrayeli uthi unika instruction uba njengoba wakheswa uKanani azafike amaSirayeli xa efike kwaKanani abulale kwanto engumKanani. Suke kwakhona abantu abenzelwe inceba ababulawa abo bantu, ngaba ke ngoku esithi ngamaPalestina ngabantu ekwakumele uba babulawe batshatyalaliswa ngokomlomo kaThixo. Uthi ke uThixo kuba bengatshatyaliswanga bazawuhlala beyintambo yesidawu uIsrayeli. Kuba uIsrayeli efelishile ukwenza ilizwi likaThixo lokutshabalalisa avuthulule amphelise uKanani, waze wasala amasale. Uthi ke loo masale lake azomana ukunivukela. Then xa ke ngoku iBhayibhile esiyazi le nto yenzeke kwaIsrayeli yinto eyabhalwa kwasendulo sevana izomana isenzeka. AmaPalestina azawuhlala emana ukuba yintambo yesidawu kuIsrayeli. Then kwenzeke izwi likaThixo ke kodwa uthi kwincwadi yamaRoma chapter 11 uIsrayeli akalahlwanga kwaphela. Therefore nakwesihlandlo usaza uphinda uThixo uSirayeli wakhe amthandayo amhlekisi. Uba umhlekisa kanjani? Kwazi uThixo. Therefore, singamaKrestu masingalwatyuziswa zipolitics. Into eyenza uba iSouth African government ibe in favor of Palestinians more than Israelites bayithatha politically and figuratively. Ngexesha le-apartheid amabhulu nawo athatha umhlaba wethu ukuze sivukelane nabamhlophe. Then bathatha le nto ye-apartheid bayifanise twatse nale nto yase-Israel ukuba u-Israel nguye owathatha ilizwe lamaPalestina kuba bengayazi i-biblical background of how Israel reached Canaan. Then bayithathe politically bafumanise uba iyafana impatho mbi eyenziwa ngamabhulu e-apartheid kuthi thina si-Africans oMzantsi Afrika eyenziwa ngo-Israel kuPalestine. It's because by considerisa politically. Then as Christians njengoba ndithe kuni ekuseni ndinitisha nge-three minds of a human being, u-third mind nguye lo endisebenzisa yena ke ngoku. U-second mind is politically correct, but u-second mind is spiritually incorrect. Uthini uMadikizi? Ngokufavorisha iSouth Africa, ifavorisha iPalestinians is politically correct ngokwe mindset number 2. Ndithe nizoyileka lokanzi because obengekho ekuseni lost ngoku. Because akazi baba ndina mind number 2 ukuthi siyazi thina ba siyadlula. Then njengoba ndithe ekuseni, the only mind ezawugqibelela is mind number 3. Ngabantu baka mind number 3 only aba understand ukuba irongo iPalestine akuyo Israel erongo, nguThixo owachuza okokuba uIsrael akufumane umhlaba wakwaKanani, nguThixo owayithetha wayibhala loo nto, nguIsrael owenza imisteki yokuba angawaqongqothi amaKanani de kuphume lamaPalestine namhlanje ayintango yesidawu kuyo. Silandeleke abaphi amazipolitiki okanye uThixo? Ukuba uThixo ungakuphi, ngubani nake ongasithasana? Ukuba uThixo nguThixo kaSirayeli, ngubani na ongachasa uSirayeli kuphelele apho? Bangabuka umntu wakwamawundivile. Asiyothuki laa nto thina bakwamoya. Thina abantu bazi i-eschatology. Thina abantu bazi i-end time prophecies. Asothuswa ilaa nto yezekwa Israel. But on behalf of this church, sizawulila kuThixo ngenxa yemasakha yakwaSirayeli. Because thina sifor Israel. But asithi amaPalestina makabulawe. Asithi amaPalestina makabulawe. Xa sithi sifor Israel, simele ipeace. SingamaKrestu owethu umsebenzi kukwenza uxolo phakathi kwePalestine ne-Israel. But thina singamaSirayeli ngokwegazi likaYesu.
Amen.
Sixhomekeni zethu. is no color diva in South Africa. Kuba siyazi ba egameni lebandla laseSouth Africa lonke. Siyazi ba uqhanywa izandla ngamapolitiki abayazi idanger yokudloba xa ubulawe umsirayeli ba ingakanani.
Masithume izandla zethu. Bawe egameni loyise elonyana nalomoya engcwele. Thixo kaAbraham, Thixo kaIsake, Thixo kaYakobe. Wena Nkosi usisiqalo usisiphelo. Unguthembekile, ungunyaniso. Ungusomandla, ungusonini nanini. UnguNkosi kaNkosi, unguKumkani wokumkani. Wena somandla ngezwi lakho ngawo umlomo wakho. Uthi Nkosi, umisa somandla ezikumkani, udilize Nkosi okumkani. Wonyula somandla izilumko uzinike somandla ubulumko. Thixo Nkosi, lento elihlabathi elingaphezulu ezulwini apho uhleli wena khona somandla nemikhosi yakho yonke nemimoya yonke Thixo somandla emaphambi kobuso bakho yamiswa nguwe somandla. UYesu Kristu uthi xa ithetha somandla namayuda nabafarasi yena unqula akwaziyo akuboneleyo kuba yena ungumntu wangaphezulu. Ke thina somandla singabantu abangaphansi, sinqula somandla esingakubonanga esikuvileyo. Siza kuwe kuba amandla onke onke akuwe. Uthi xa ithetha ukuba Nkosi, abafarasi namayuda babemazile uMoses ngeba yena enguYesu Kristu bayamazi noAbraham kuba yena mkhulu waye wayekhona abo bantu bengekabikho. Siza kuwe enkosi nakweli xesha Thixo wam kuba le nto ingumntu somandla idalwe nguwe. Khawusincede ke Thixo wethu, wena ongumazi wengqondo zabantu olaziyo somandla izulu nomhlaba neziseko zalo ukunimalo somandla kwixesha lakho lesiphelo Nkosi ngoku. Wathetha Nkosi ngemfazwe, wathetha Thixo Nkosi ngendlala, wathetha Nkosi somandla ngokufa. Sizathoba phambi kobuso bakho usezulwini kwindawo yakho ohleli kuyo. Khawuke uve ke Nkosi nakweli xesha ngoba uYesu Kristu uthi xa ithetha athi bawo intliziyo yam ibuhlungu, ndincede ndisindise kweli xesha, lizukise igama lakho. Waphendula somandla wena ngezwi lakho, kwavela ilizwi kuwe ezulwini usithi ulizukisile igama lakho uzabulizukisa nakweli xesha Nkosi. Asenzi kulinganisa kodwa sizaqenga wena Thixo ongumenzi wezulu phakathi nomhlaba ukuba Thixo wethu ngelizwe loMzantsi Afrika, Thixo ngelizwe labaSirayeli, ngawo amaSirayeli namaPalestina, ngarakasikataya latabasikapasataya mokasalaba likethele bekesata riyala basikanda letasala basika rethathala yala basika tamanda leya. AmaSirayeli ngabantu bakho, uPalestina ngowakho, ofela eMzantsi Afrika ngowakho, ofela ngasempuma ngowakho, ofela ngasentshona ngowakho, owehle ezulwini wayenguwe isenguwe, watshona emazantsi waphinda wenyuka ngenqanyatalabana ukufaka ungenahlala kuye rakoshitatalaba telebekathala basikhaya mokhasiyala basikha rekhasathala yabasikha methayala basakhaya phelabekhasikhathala basikha lo usekalani kwam nguye endimanyoleleyo anazise iinkqubo zam zasemhlabeni. Akasashumayela kwehlabathi, ushumayela ez
ngomzimba kaKristu Yesu. Siyabonga Thixo ngelibandla. Uzuko lonke lembeko mayibuyele kuwe in Jesus name. Amen.
Sinaqhamisa into esikhulu bangcwele. Sihlale phansi. Mangithathe ithuba elifutshane kakhulu loba ndinibulise nonke abasententeni abefundisi, oma befundisi, ootata omama belibandla, bantu abatsha ngegama leNkosi Yesu Kristu ne-worship team. Amen. Ndicela bangcwele singabikho bade kakhulu. Ndiyarhalela uba njengoba uThixo seyithethe kangaka singabe sawagxobha ngokuba siyolule. Kuthiwa umbengo omde uyawucima umlilo, kodwa xa ushumayela ukumoya umlele umbengo noba mde umlilo uyawuvuthisa. Aleluya. Ndicela ndike ndibe kanti ndiyaqala nje namhlanje ukunikhumbuza ngale nto. Kuba singabantu njengoba uThixo etshintsha ingqondo esifaka kwingqondo yakwamoya, yiyo kuphela ingqondo yakwamoya ezawukwazi ukunceda abantu kule nto iqalwayo nguThixo. Le nto iqalwa nguThixo bangcwele akunto intsha apha kuthi, qha ndinikhumbuza kuba kuzawusetyenzwa ngoku. Le nto intsha yilaa nto endithe kuni uThixo unee-plans zakhe ezintathu afuna ukuzenza ngehlabathi. Ndathi uplan C usekugqibeleni. Uplan C yi-global plan of God eza kugqibela yona engenakwenzeka ngoku singaqalanga kwaphumelela uplan B noplan A. Nimamele bangcwele, ndicela kusukela ngoku ningandimameli ngale ndlela ebenikade nindimamela ngayo, kuba meningekamva maybe uThixo endingqala phambi kwenu okokuba ndithunywe nguye. Hleze abanye benu bebemana ukundidawutha ngenxa yezinto ezimana ukuvakala ndisonyeliswa ngabantu, kuba uAntichrist uphumele ukuze onyelise nabani na omele ubukumkani bukaThixo. So nam ndingomnye wabantu abagcwele izonyeliso from Antichrist using the very same people who claim to be Christians. Then nina nodwa unless kusekhona ama-devil worship, umntu ongelo devil worship apha kuni makeve akholwe ngoku kulate. Sivana kangangoba ngoku xa nizecaweni ingasizinto zam nizibhale because ndizozilibala. Njengale ndiyiphindayo ndiphinde kudala ndiyishuma, but kuba ngoku ndiyaqinzelela uba ingathi anide niqonde uba kuthetha uThixo whenever I say something unto you. Bangcwele, andisoze andike ndibe nako ukuba ndizoma phambi kwenu ndingenamiyalezo. Okwesibini, andinoma phambi kwenu ndingaqalanga ngokuzihlambulula ndizingcwalise kuba ndingumntu nam. As much as uThixo endisebenzisa ndingumntu, ndinee-weaknesses zokuba ndingumntu, ndinee-shortfalls zokuba ndingumntu. Loo nto ithi ke ngoku wonke umntu othunywe nosetyenziswa nguThixo akekho immune kwiimpazamo zokuba engumntu. But into enceda umntu kukwazi uba yintoni efunwa nguThixo emntwini. Uba ningayazi uba yintoni efunwa nguThixo emntwini, uThixo akakhathalele buhle bangaphandle. uThixo akakhathalele zinto onazo eziphathekayo. uThixo uconcerned ngeheart. Yintliziyo le uThixo abhalele kuyo ebandleni lakhe endilifundisayo. And unifundisa kamnandi ngam. person. Bavile ndisithi ndiphila a simple life, a life yesonka. Yiyo le nto ndingekho entangled ematyaleni. Hayi kuba ndiya afford. Abefundisi abashumayela iprosperity xa bema phambi kwebandla bekhayisela amahlwempu bachaza iintlobo zemoto abanazo, bachaze izindlu abanazo, bachaze izinto zabo abanazo, bebonakalisa umanyani ba-blessed. Kodwa ndithe mna ekuseni ndizoma ngumahluko, ndizawuma phambi kwenu ndisithi if ubusazi uba in terms of material things andinazo but andizikhathalele, but ndiphila ubomi obumnandi bokubamba ilizwi ndilenze, ndathi kuni ndiqhayisa kuphela ngokuba uThixo undinika everyday isonka sam semihla ngemihla. Ndathi into ebetha abantu uThixo, as much as esinike ubulumko kwade kwabakho abantu abaqala ii-banks, ii-banking systems zehlabathi ziphinde zambhukuqa uThixo. Ii-banking systems zehlabathi zenze ubani akholelwe ave kamnandi in the accumulation of funds. Athi uba uzibona engenamali abone uba akukho ubomi, usathana ubebetha la vesi ethu usiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla. Uba ngaba abazalwane uThixo angabanceda bake bayibambe le vesi ethi usiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, then uba ngaba uThixo amaSirayeli wawondla ehlana ngemana, iseyiloo mana ke esisonka sethu semihla ngemihla. Yiyo le nto le vesi iye yamasindiswa kuphela, because isonka semihla ngemihla singuKristu Yesu kuthi, then ipackage yaso iza ngomoya ongcwele. Why ndilitisha kanje? Sijongene ne-global financial turmoil. Sijongene ne-global economic meltdown. Apho ihlabathi lonke kudibana ingqondo. Kuzanywa icebo lokuba ubutyebi bubuyele ehlabathini. Leli xesha uThixo athi mandinifundise ezakhe indlela. Indlela kaThixo uba sihamba ngazo, yonke le nto sele iphumelele. Okokuqala, the book of Hebrews chapter 11 verse 6 ayixoki, ayisozixoxa isithi akukho bani unokumkholisa uThixo engenalo ukholo. Ukholo bazalwane kuzawudinge uba siqale ekuqaleni, uba ngaba kudinge uba siyositadisha, siyositadisha uba yintoni ukholo. Isimo esikuso sesi esenza sibe ngamakholwa angenakholo, yaye sibethwa njengumchasi Kristu, silahle imbo yethu saphapha nophoyana. Thina asingobantu bokubonelelwa lihlabathi, thina singabantu bokukhongoza ihlabathi. But ngoku sithi abakhongozwa lihlabathi, then uThixo uguqula isimo sokukhongozwa kwethu sikho. ukhongozwe lihlabathi hamba nami. Uyiqala kanjani uThixo lento? Uyiqala ngokuba enze kwihlabathi lonke ibe sisanxwe. Bekukade kunjani ngaphambili? Phaya phambili European Union ingcowa ezilawula idola seAmerica bezicontrola the entire world through their currency. Ibanks zehlabathi bezicontrolwa yigroup yabathile eEurope and America. Loo nto ibisenza wonke amanye amazwe angekho kulaa group axhomekeke financially. Selithi ilizwe elike langathi lona lifuna ukuphuma kulaa group lintswinywe economically, lihlupheke de ligobe uphondo libuyele. Ngelo xesha uAntichrist ubesakhululwa nguThixo to manipulate the economy system of the world. Yiyo le nto bekulula xa ilizwe iZimbabwe uMugabe wayibonile le nto endiyibonayo, but wayibona yena eyipolitician engekho deep in the things of God. UMugabe wayibonile into yoqhathwa ngongxowa nkulu baphesheya, but there was no spiritual backing in order for la plan yakhe to be fulfilled. But le nto ndiqalayo ngani ine-spiritual backing, izawuphumelela. Amazwe aseAfrika ayaziwa ngabelungu, abelungu baphesheya, abalungu baseEurope naseAmerica kunento abalifihlela yona abayaziyo. Bayabazi ubutyebi obukumazwe aseAfrika in order to control iAfricans, basebenzisa this global economic system so that ilizwe elingathi lifuna ukudevelopha intlanzi balidephe intlanzi, but not at this time around. Ningimamele, niyave nam. But not at this time around. Why this so? Njengoba European Union ne World Financial Banking bezimanipulator ubutyebi behlabathi lonke, kuya kwafika ixesha ngo-2017 apho iqale khona le nto. Ewe kona phako 2008 and 2009 ike yakhona i-economic depression elandela eka-1929 up to 30. Ndingatsho from leka-29 i-depression naleka 208 and 209 eAmerika le yesithathu, and into zesithathu ziyathanda ukuba sezigathixo. This economic depression that is facing the entire world is godly driven. Ngamanye amazwi, njengoba i-world powers bezimanipulator ubutyebi baseAfrika, ifike esiphelweni lonto. Ndinganinika many reasons. Nikhona bangcwele?
Amen.
Ningabaleka nami?
Amen.
Ndiniphe into enkomba ngeke ufane ivishunyelwe.
Ndicela
abantu bafuna iphambi namhlanje babe ngathi ba-active. Because le ntshumayelo ingaliwa if it is not backed by scriptures. Mandinipha imystery. Uba kungathathwa umntu jonga bangcwele iChristians zaseAmerica azikho rongo xa ziclaima okokuba irevival yokugqibela izoba seAmerica abekho rongo, but itrend that they follow ifuna uba kube khona umntu oza nefacts athi ayizuba njalo. Sevan umntu waseEurope, umntu waseAustralia othi imvuselelo yokugqibela ihlabathi izawuqala either eEurope or eAustralia kufuneka abe nefacts ezenza uba atsho njalo. Believe me, imvuselelo yehlabathi yokugqibela bekumele uba kakade ibe seAfrika. Believe me, I'll bring facts. Bekumele kakade imvuselelo yokugqibela yesiphelo yehlabathi ingaqali kwenye continent other than Africa. These are the facts. Ukuze ndikholelwe okokuba asiphazamanga. Okwesibini, imvuselelo yesiphelo ayiyontente ezawujikeleza. Imvuselelo yokuqala yokugqibela yimvuselelo yobukumkani bukaThixo. Xa sithetha ngemvuselelo yokugqibela asithethi ngentente ejikelezayo imisi yunithi. Intente ejikelezayo imisi yunithi yenza kakuhle yipart and parcel yale mvuselelo yesiphelo. Xa sithetha ngemvuselelo yesiphelo sithetha ukuqalisa kokuunderstandwa kokwenziwa kwezinto zobukumkani bukaThixo. Masiyeni ke, why do I say i-last revival bekume ayikho ebhayibhileni bangcwele le nto? Yiyo le nto ndisithi kungadinga uba indoda yaseMerika ime kule ndawo ibeke ii-facts zayo ethi ngazo imele i-last revival ibe seAmerika. Indoda yaseEurope kungamele imele ii-facts zayo ezithi bekumele uba i-revival ibe seEurope naseAustralia. Then why Africa? These are my facts. Manifunde ngokukhawuleza sileqile. The book of Genesis chapter 9. Khawuleza bangcwele kakhulu namhlanje. Ndininika ii-facts ezenza ndikholele okokuba akaphazamanga uThixo ngokokuba imvuselelo yesiphelo yehlabathi ayiqalise Afrika. Ndibonge umfo wethu oseNigeria. Ndiyambulela umntakwethu uApostle Joshua Salman, indoda ebendiqala ukuva an African man ithetha njengohlobo ndithetha ngalo nge-last revival to start in Africa.
Yes.
May his ministry be extended. O Apostle Joshua Sangman, my brother in Christ.
Amen.
Further.
Verse
1. Switch off. Switch off your fleshly mind. Switch off. Walker mind number 2 and mind number 1. Switch on mind number 3. Masiyama.
Unakumbe. Uthixo wamsikelela unawananyana bakhe.
Mamelani kanti ndishumayele. Uthixo akasikelelanga Noah yedwa. Umsikelele uNoah kunye nonyana bakhe bobathathu. Ya.
Wathi kubo, khamani nande nizalisa ihlabathi.
Yo ibhoko ibhoko bathatha abantu abangizagethi ixolone abantu bami yoyo wena ngaza lomthumayelo yami ibhoko yoyo yoyo egadini eyodethe. Yo yethe miyama ngcwele ibhoko yoyo yoyo ngeka lo yo. Hallelujah.
Amen.
Futha mama.
Verse 2. Ukayikeka kwenu nokukhiphula kwenu umbilini. Makube phezu kwezinto zonke eziphilileyo zomhlaba. Naphezu kweentaka zonke zezulu.
Khawukahle mama. La vesi selisenzeka. Yho.
Amen.
Ndimameleni bangcwele. Khawuphinde mama.
UThixo wamsikelela uNowa nonyana bakhe. Wathi kubo, khamani nande nizalise ihlabathi.
Mamelani bangcwele. Ngexesha uThixo athetha nathi, uthetha kwifemili enye enabantu abasibhozo abasinde kunogume. Xa siyibiza la femili, yile femili esithi ngayo kwadalwa izizwe nentlanga. Sisho siyibone, siyibize ngoba umntu wonke okunowa ngumntu ekuthiwa yi-human race. Ucalucalulo yinto eyenziwe nguSatan. But i-division yabantu yenziwa nguThixo. Kodwa ucalucalulo lwabantu lwenziwe nguSatan. UThixo allowed i-division purposely. Then devil used the power of division for his gain. Mamelani ke ngoku. Kubuyiselwa i-order. Apho yayiqale khona. I-order iqala kuGenesis chapter 9 bazalwane. Abantwana bakaNoah abasibhozo. Sorry. Onyana bakaNoah abathathu. Namakhosikazi wabo uNoah nonkosikazi wakhe besenza imiphefumulo esibhozo e-human race, ifamily enye ezalise ihlabathi lonke. Dlulama mamela bangcwane, kukhona into endifuna nize bangcwane, laa nto iyenzeka khona futhi khodlulamam wam nkosiyam.
Ukoyikeka kwenu nokukhiphula kwenu umbilini.
Mamela bangcwane, xa senidliwe yile ntshumayelo yam nizokoyikeka.
Amen.
Kophinde.
Ukoyikeka kwenu nokukhiphula kwenu umbilini makube phezu kwezinto zonke eziphilileyo zomhlaba naphezu kweentaka zonke zezulu nakwiinto zonke ezinambuzelayo emhlabeni.
Mamelani bangcwele. NguGenesis chapter 1 nomsi mama.
Chapter 9.
Verse 1.
Verse 2.
Lo Genesis chapter 9 verse 2. Uzalana nesiphi scripture in the Bible? UGenesis chapter 9 verse 2. Uzalana no Genesis chapter 1 verse 26.
Amen.
Kamanya mazwi. La dominion yayinikwe umuntu before the flood, before the sin. Ngoku thixo uyayithwethwisela noba ayisafani yangeqala before sin. But uthixo wayinyenisa idominion. Ngamanye amazwi kuchapter 9 verse 2 kunyenyiswa idominion eyayinikwe umntu kuGenesis 1:26 yaze yanqunquthwa ngumtyholo. But uthixo usinika isurety yokuba uba sithe sabamba ukwenza nokuthetha kwakhe akusithi abazochiphuka umbilini ngukumkani waseAsiriya ozakuchiphuka umbilini, akusithi abaza kukoyika ngukumkani waseAsiriya oza kukoyika thina. Umama esephandethe malifunde namhlanje izwi ngathi sizofa ngomso. Baleka uye kwilizwi lesiprofet elanikwa thina ngo-2020 nguthixo elikwincwadi ka-2nd Chronicles chapter 32 verse 7 and verse 8. Ndililinke nale nto endishumayelayo. Eli lizwi bangcwele lanikwa thina nguthixo esithembisa ngexesha le-COVID-19 abantu besoyika. Yes, verse 7, verse 8.
Verse 7. Yomelelani nikhaliphe musani ukoyika.
Mamama ngcwele, oh Thixo myandiva. Elili jongana uGenesis chapter 9 verse 2 obefundwa ozalana noGenesis chapter 1 verse 26 mdala ngokudala nifundwayo ngoku iphindisalane nalo Genesis chapter 9 verse 2 yanikwa thina ngexesha le-COVID-19 ngo-2020. Ndaninika futhi niyayazi, funde mama.
Yomelelani nikhaliphe musani ukoyika musani ukuqhiphuka umbilini.
Andithi uThixo ugqiba kutsho kumama ndingoyiki.
Amen.
Andithi ndiyastenda ngoku kuni le nto ibithethwa nguThixo kum esithi mandingoyiki. Andithi mna ndithi kuni ngoku musani ukoyika. Ngubani ke ngoku lothi masingamoyiki? Yamama,
musani ukuqhiphuka umbilini kukumkani waseAsiriya.
Ngoku le nto kakumkani waseAsiriya, in our case ukumkani waseAsiriya nguAntichrist. Kuthiwa masingoyiki uAntichrist, masingaqhiphuki umbilini nguye. Nikhona bangcwele?
Amen.
Wathatheni la mazwi. Once niwathathe la mazwi, uGenesis chapter 1 verse 26 we dominion, no Genesis chapter 9 verse 2 we dominion enkikishweyo uyasichaphazela. But masithathe le i-recent esiyinikwe nguThixo kweli bandla ngo-2020 esithi masingoyike umchasi Kristu, masiyekele kuye. Kula mama wamgwabo lapha kuzikloniki abantu bave, because bona ndithe ndiniphindela izinto endandizithethe kuni anazihoya ngelo xesha.
Yomelelani nikhaliphe musani ukoyika musani ukuqhiphuka umbilini ngukumkani waseAsiriya nayingcokolo yonke anayo.
Mamelani mangcwele, ukumkani waseAsiriya sijongene nayo siseSouth Africa ngoku.
Yes.
And lo kumkani waseAsiriya eSouth Africa kuthiwa uza enengcolo eninzi. Masibe aware ngescripture kuthiwa njengoba ndishumayela apho kunengqokolo yengqolo ehamba nokumkani waseAsiriya ongumbuso kaAntichrist elizweni lethu. Yeah.
Ngokuba abaninzi abangakuthi
uThixo noba bayingqokolo, kodwa usinika isiphembiso uba noba sibaboni baninzi abangakuthi, mna ndiyababona futhi bakhona.
Amen.
Sizibona wedwa kokwenu, sizibona wedwa kwakho. Yithi sibaninzi kunengqokolo endiya, kunomkhosi endihamba nawo.
Amen.
ibenza abangcwele ndibe stubborn ndibe nje ndibe so confident is because I've been consistent to what I'm preaching. Ndiniyekile nina xa nimana nilebalaba nibambe niyeke nibambe niyeke. I have been consistent throughout this prophecy. Yeah.
Ngokuba abaninzi abangakuthi
ndiyaphinda nithi ndithi kwingxaki eninazo, don't be threatened, fear not, kuba kunomkhosi ohamba napho ongabonwayo, but utshaba lwethu liyawubona qha ingqondo yesibini ibilufihlini. Yeah.
Ngokuba abaninzi abangakuthi phezu kwabangakuthi
yebangcwele noma singalibandla elilodwa ndisho nalapho emthatha elibamba lemfundiso ithi iBhayibheli baninzi esingababoniyo. Ngamanye amazwi banintsi abantu uthe uThixo thetha kum uthi uEliya wacinga uyedwa ngethamsanqa sendifunde kakhulu ndiyazi uba le nto ebekwe kum ayikho kum ndodwa noba ndikabazi uba baphi sibaninzi. Uba ngaba kule area ndisendodwa ishumayelayo nina ndishumayela kuni yibambeni. Yeah.
Verse 8, okunaye yingalo yenyama.
Jongani uIsaiah 61, sorry, uJohn chapter 6 verse 61 uthi ngumoya odlisa ubomi inyama ayincedi lutho. Ngumoya odlisa ubomi, John 6:61, inyama ayincedi lutho. Utshaba lulwa ngamandla enyama or lulwa lusenyameni, thina silwa ngamandla kamoya. Yeah.
Okunaye yingalo yenyama, okunathi nguYehova uThixo wethu.
Mamela mangwele la verse ethi okunathi nguYehova uThixo wethu, I want to expand. Ithetha ukuthini? Noma phe South Africa anika iqapheli, e South Africa there is a host of the army of God. Into eyenza ndingabi naxhala noba nani ningandibukela, ndazi into eyi-1, kunomkhosi omkhulu e South Africa ophophe nguThixo ukuzolwela abungcwele kwi-system of Antichrist. Noba le nto endishumayelayo ingangena ngapha iphume ngapha, into endiyaziyo mna lo mkhosi asithi uyeza, lo mkhosi is in full operation in South Africa in the realm of the spirit. Inabakwamoya siyayiva, there is a drastic transition in the realm of the spirit in South Africa. Funa mama yeke yeke lesigqibele jongani le efunda umama bendibonisa nina bonomaxhala okokuba fear not, andixoke mandiwele ndithunywe nguThixo, nguThixo nothi mandithi kuni musani ukoyika iintshaba zenu. For that matter ayizontshaba zenu zintshaba zomsebenzi kaThixo, cha zilwana nabani na othi Thixo ndawufapha ukufela khona. Nantsi into emnandi bangcwele, noba ungawedwa against millions, if ubambe icebo likaThixo you are the winner. Yeah, okay. the passage and the law polango. Kabe di nibolusba sipi kutashani kwenze kandoni e South Africa. Right. Masiyo kwenze facts eze zanditi uthixo kaphazama ngoba iAfrika ibe yiyo ezolotsha i-last revival before uYesu. Lake mamam kuchapter 9 verse 2. Mamelani abangcwele emva koba sinikwe le dominion. John Manuel, akukho xesha lingakanani le nto ndiyishumela kuni niyibone. Xa kuthiwa umntu unikwe umoya wokoyikeka, okay, gabela umntu initially yonke into esisilwanyana was subject to a human being. Amandla olawulo lwento zonke ngomoya lwalusemntwini. Amandla olawulo ndivuka kuhle lwezinto zonke ngomoya, because umntu by that time was 100% spirit. So yonke into esemhlabeni yayisubject to ulawulo lomntu. Yile nto uThixo ayenzayo ngoku ubuyisela that power yoba umntu oyikeke. This is the only power ezawudila no Antichrist. Ngu Antichrist aoma koyike wena. Ngamagwirha ama koyike wena. Wena musukuba usoyika amagwirha. That is why singa wawo wena khonza nathi. Xa sele le nto niyibambile le nto yam, xa enincedile uThixo le nto yam in your families, kumagwirha efemeli zenu nizoba zii-threats. Njengoba ndiyiyo mna in my family, kwamadikiza ndingu-boss in terms of dealing with the spirits. Now you will be a boss, you will be a boss in your family to deal with amagwirha. Anizulanda mna ndizawunilanda xa ndizobona. Nizothi mfundisi bona uba nazi zidumbu zethu. Mna ndizawujikeleza qha ndihamba ndijonga izidumbu zakho ozibuleleyo zamagwirha. Mamela ndivaa uba ndithela ukuthini dlalaphanye boto. Uthi kum uThixo kwabesumanikothi, uthi uThixo kum kwa amagwirha lawo mandiwacenge. Kwa i-fourth prophet kuthiwa mandizicenge kuba ziphume zingathandanga uThixo zakhonza uSathana ezininzi. Kuthiwa mandibacengele inguquko kuba kuzawuba kubi. Na nibambile, you will walk tall.
Hallelujah.
Akukho kona ozothandiyo kuyokuba. Everything will be subject unto you. Ngamanye amazwi sinikwa umoya wokoyikeka.
Amen.
Not kubantu bakaThixo, ukoyikeka kubantu bobukumkani bobumnyama, ukuphandeka nokuphandana kwabakaThixo.
Amen.
Umntu onomoya event yangena and yenzeka. Jonathan Noel, liphelile ixesha lokushunyayezwa. Le nto uphinde uyozishumayeza, yamkele ngokuthethwayo uyoyenza. Sikwixesha le implementation of what has been preached.
Amen.
Yo. yo uthele lento ngoku landongamela. Are you with me?
Amen.
Kupha masingo yithi.
Amen.
Singaqhiphu kumbini. Why? Dlula ke mama wami. Mamlana bangcwele ngenxa yexashane. Kwaphaa ku-chapter 9 mandenze kanje. UThixo ublesa uNoa andithi
amen.
Nonyana bakhe bobathathu. UNoa phaa ku-verse 18. Okanye uNoa anxile zidiliya akhulula ajaje asuke lo wethu utata uHam waseAfrika abone ubuze bukatata wakhe engazi bangesijuda akujongwa ubuze bukatata ayoxelela ababini lo waseAsia nowaseEurope owaseAfrika wenze engazi uHam wayoxela lo waseAsia owaseAsia ngubani uShem inkulu yethu owaseEurope ngubani nguJafet umntakwabo nikhona. Then uShem noJafet ngokwazi umthetho bathatha ingubo beza ngomva bafihlubuse bukayise nikhona bani. Kanti ukuthi wafihlana ubuze bethu nathi ininzi into ethethwa ngumntu ongumfundisi phandle nengekho njalo osuke wena kuba ungaqondi uncedisa abantu abonyelisa uyihlo ndisendiyukwakakade ndingenzanga nto nawufaka igama. Then xa ebuya uNoa ezingqondweni ayazi le nto yenziwe nguHam nini ibambele abangcwabele because ilast revival ixhoma ndisethayo aze uNoa abe nomsindo omkhulu ayikho bhayibhileni but iyabonakala wayefuna ukukhesa uHam because akunawubona umntu ubuze bandi yokhesa ongabonanga andinawubona ubuze bam ngomnye unyana wam ndiyokhesa unyana wam ongabonanga ubuze bam. Yintoni eyenza uba uNoa angamkhesi uHam? NguGenesis chapter 9 verse 1. Kaloku uThixo ubesemblesile uHam noma uNoa ebengamkhesa akukho mntu ongakhesa into ebleswe uThixo.
Amen.
Esayibleswe uThixo ayikheseki. Niyaba nam?
Amen.
Secondly, kwakumele uba uNoa xa engamkhesi uHam uncamele kwinkulu yakhe because madoda masinqene. Hey, siyazithanda inkulu. Asishwa abanye abantwana balendayo asibathandi kodwa liqhayiya libhongo inkulu emntwini oyindoda. Loo nto ke siyilanda kwaJuda. KwaJuda inkulu ayiyo yam yekaThixo. Indlamafa kwaJuda ayiyo yalo mntu uyizeleyo noba uyizelwe nguye yeka Thixo. Then noba wayithanda uNoa ukumkhesa lo omkhulu kaHam unyana ongukhushi Ethiopia wayingenako ukumkhesa because ngokwesiJuda umele kuba yena ngokaThixo selobelwe uThixo.
Amen.
Then wafana wancamela kukanana oyilast born kaHam lo wethu ibandla lihamba nam nisenayo ipicture yesitori hamba nam ekuncameleni kwakhe wamkhesa ukanana wamblesa uShem wamblesa uJafet wathula tu cwaka ngoHam. Let's come to senses. Ingaba ukuthula kukaNoa angam blessi uham ithethe ukuthi lo nto uham qalekisini umamelengo ingaba uham ke ngoku ebezode yena lantsikelelo kaGenesis chapter 9 verse 1 eyayiphuma ngokuthixo ayifulfile nini phi lo edurelo kuze nane ndizabuya uthi umbuzo kamadikiza lantsikelelo kwableswa uNowa nonyana bakhe angazange athi ayixhamle uhamu ubezoyixhamla nini xa kubuya uYesu andindiva bancwele. Do you mean bekuzawude kugwetwe na ilizwi likaThixo lingafulfilwanga? Akukho lizwi bangcwele ekumele uba kuphilwe ibandla eliprofethwe ngabantu abazoqhwilwa ekumele lingenzeki before uqhwilwa. Ilizwi ebelingekenzeki eBhayibhileni nguGenesis chapter 9 verse 1 ukubleswa konye nabakaThixo thetha uthini uhamu yena yedwa ebengekasiphathi esakhe isabelo se-blessings by God because uyise wasilibazisa but ngoku lixesha lakhe ngemihle yokugqibela uba uThixo amkhumbulele uhamu uhamu ke yiAfrika. Itakile kume apha iAmerican, kume apha iAustralian, kume apha iEuropean, kume umadikiza for Africa sibeka ifacts. Indoda nganye ithi kumele uba i-last revival iqale kuthi ubeke ifacts nase zam esesibini. Eyokuqala ndithi ifacts yokuqala uGenesis chapter 9 verse 1 ebengekenziwa wonke because ekublesweni kwabo simbonile uJafet Europe and America. Simbonile uJafet Europe and America emisa i-world order. Simbonile uJafet Europe and America esenza i-new world order, i-one government system efuna i-globalism, efuna i-one currency eya ku-antichrist. Hamba nam. Yintoni esingayibabala esingathi ngokwenene yi-blessing eAfrika? Nantsi ke i-blessing yokuqala ndiye kwesibini. Okay, mandiqale kwi-blessing yokuqala yaseAfrika ukuba uThixo. Okay, mandiqale ndandasifeth kuqala ifact yesibini yeyokuba. Okay, ukwenza manje sibesibenzisa iBhayibhile study, ne? Ake ngikhombe ngeBhayibhile kuqala. Ndizofika kuwe phala endiyabuya. Siphele kuchapter 9, kuverse 18, sadlula kubleswa. Right. Emva kwachapter 9, siya kuchapter 10. Ndifuna ukuhlomula ezindawo zingatshilwanga kubantu abaninzi. Xa sifika kuchapter 10, uGenesis chapter 10, uverse 25 kwindlu enkulu uShem kuzalwa unyana ethiwa nguIba uEbel. Lo Iba uzala unyana ethiwa nguPereg. Eli gama lithi Pereg lithi division. Le division yintoni? Kwaqalapho uqhekeka komhlaba uGenesis kuthiwa ke i-continents were established then. Genesis chapter 10 verse 25. Ndifuna njengabantu balapha abaqhele ukucanda ndinikhiye iBhayibhile kuGenesis chapter 10 verse 25 kuyacandwa akukho khiwa Niyamba nam. Xa kuzokokhiwa kusukwa kuzwe dala. Kuyiwe kule ndawo intsha. Kukwelwe, 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 kushiwe kungokhiwanga. Kwenzeke loo nto uGenesis chapter 10 verse 25. Kwakhwelwa nje, kwashiwa kungokhiwanga. Genesis chapter 11. Abantu because sebebanintsi nina bakaluwa ngoku sizizwe zikaKhamani wande. Bane language enye, bathetha ngazwilini, bayevana. Bathi masokha inqaba yasebhabheli babe banye ilanguage inye namandla wabo aphakama because of one language, one unity brings power. Nikhona kangcwele?
Amen.
Bayenza ke le nqaba yile uThixo athe masehle siyodubaduba intetho zaqalapho ii-languages. Le nto kuthiwa namhlanje yi-cultural diversity iqale kuGenesis chapter 11. Wonke umuntu oxela nge-cultural diversity akayazi uba omunye yaqala nini. I-cultural diversity yenziwa nguThixo deliberately kuGenesis chapter 11 xa edubaduba ntoni intetho. Emveni koko kwenzeke ntoni? Njengoba babekuzwe dala bese Asia masitshotshana bemka ke ngoku baya kulaa ndawo icandiweyo bazalisa laa ndawo icandiweyo which is globe. Waza uShem wasala e-Asia, uJafet wathatha iEurope, then uJafet waphinde wakoloniza i-Red Indians e-America yaye yakhe. Hence ke ngoku i-America i-brother to Europe or sister. Niyakhona bancwela? I-Africa ngelo xesha bekunento endifuna ukuxelela. UThixo wayezazi i-ends before the beginnings. God knew every end before the beginnings. UThixo waye waintroducer ii-mines ka ii-minerals kakhulu eAfrika. Ndimameleni kule nto. UThixo iAfrika njengoba wathula nje wayiblesa ngee-minerals, wayiblesa ngobutyebi bee-mines. Wathula wathi cwaka. Ikhona?
Amen.
Masiye kwi-facts kwakhona. UYesu onguThixo xa uHerode emsukela akabalekela kwi-continent selikhona kaJafet yaseEurope, akabalekela e-Australia, wasuka from Asia to Africa in Egypt. Ngiyibona lonto bangcwele. It's a fact enokwazi uThixo ayikhumbule Africa kwi last days. That fact. AmaSirayeli xa elambile wakhumbula ilizwe lenhliziyo yakhe eAfrika, i-Egypt. It's a fact.
Yes.
Fourth fact. Xa uYesu wayesindwa ngumnqamlezo eyintlekisa yindoda yaseAfrika uSimon waseKirini owathi take over. Fact number 5. It's not even highly possible. It is like that. UYesu njengoba nibona abantwana apha etaweni abancinci kancane kancane sebe sizapha uthi uwile. UYesu wayengumntu ngokwasenyameni egruzuka abe namanxeba ophe and esopha nje uYesu wapha evele enguthixo esophela eAfrica before even ukophiswa kwakhe esengumntwana. Lanto ayidlali kuthixo, insila kaYesu eAfrica negazi lakhe esadlale ngumntwana andlali Afrika. Ngokugqibela, umntu oqala owathathazelwa ligazi ngokuthi umnqamlezo osewuvele ubovu kakade awubeke kuye, umntu oqala owathi ndifuna igazi likaYesu Khristu lithi nca kumAfrika. Ngenxa yezo facts ndivumeleni ndithi ayikho enye icontinent uThixo aqale kuyo ilove revival except iAfrika.
Amen.
Niyamba nam?
Amen.
Masize eAfrika. Ndifuna namhlanje ukuzonithatha ndinise kwi-elections zika 2024 okokuba ngokukaThixo kulindeleke ntoni and why. Size Afrika zisuka nje eAfrika kawundizelene nelizwe elinenational anthem engathethi ngalo okanye ngezinto zalo elisuka lona lithi ngosisikele liAfrika. Lilizwe alikho selfish, lilizwe elingekho selfish iSouth Africa, elingathi kosisikelela iSouth Africa lithi lona kosisikelela iAfrika yonke. Ibambe loo national anthem because ayikho selfish, iyathetha prophetic. Hamba nam kwakhona in the entire Africa khawundinike kumadoda agqoke kakhulu kooNigeria, kooZambia, kooZimbabwe, kooMalawi, khawundinike nje indoda ibenye kuloo madoda eyanikwa ivision nguThixo engathethi ngayo loo ndoda, engathethi ngefemeli yaloo ndoda necawe yayo, engathethi ngelizwe laloo ndoda. Isuke le vision ifane neSouth Africa, ingabikho selfish. It's le vision Africa back to God. Leliphi ilizwe or ngowuphi umntu in Africa onikwe umbono oconcerna the entire Africa except umntu kaThixo, umthunywa kaThixo, umntu uThixo amthande selengasekho, sibona ngebandla lakhe li so blessed. Ndivumelene namhlanje nongamphandiyo uTata uBhengu andiphulaphule ngenxa yesiprofeto.
Amen.
Ndivumeleni namhlanje nongayaziyo iback to God ndilityhilela uba uthi uThixo iza kwenzeka kanjani iback to God Africa. Utata umfundisi uReverend Hapworth Bheki Nkosi Nicholas Bhengu wanikwa umbono nguThixo wokubuyisela iAfrika yonke kuThixo, kuba njengoba uThixo ethi mayibuyiselwe kuye ubona unqulo ziThixo oluninzi in the continent of Africa, uthi Bhengu khawubuyisela abantu bam kum ndizobasikelela. Ngulo mbono ke endiwucacisayo kuni ongakhondwa ngabantu abade bathi abanye abantu ndizenze utata ubhengu okanye ndeba umbono katata ubhengu ndifuna nazo uba umbono katata ubhengu unento yokwenza ne-South Africa at this point in time.
Amen.
Uthi lo mbono ongekho selfish athi Africa back to God ndifakele mna ke eyam indawo nam ndingumntu ndiyafakelela phaa kutata ubhengu kulo mbono kathixo ndifaka igama elithi fear not, sorry, ndifaka ufear, ufear kuphelele, ufear not. Ndithi Africa back to the fear of God. Sibuyisela iAfrika ngoku ekumoyikeni uThixo. Sikwiphulo apha eSouth Africa singabantwana bakaThixo ukubuyisela eSouth Africa kuqala umoya wokoyika uThixo. Umoya wokoyika uThixo ukhona eBhayibhileni. Komoya abasixhenxe bakaThixo kwiIsaya chapter 11 ngomnye womoya abanistiweyo umoya wokoyika uThixo kulobuyiswayo eSouth Africa ngoku. Uthi uThixo notata ubhengu, this Africa back to God izawuqala from Cape to Cairo. Kube khona abantu abathi ke from Morocco to Madagascar khange ndive kuye phanti khona bane basho, which means abekho rongo nam. Out from Cape to Cairo, uthetha no south to now to north. Out from Morocco to Madagascar, uthetha go west to east. I got wrong a lot. But I ain't Obama, that'll be. Then, umbuzo wam, vision katatu pengu okanye kathixo, ibizode ifulfilwe nini ke? Kanjani ngubani even vision kaThixo is a prophetic will of God about Africa has to be fulfilled. Nisakhona sala bafana bathathu yatisha namhlanje fluxini yazo ntole khubeka bale bafana bathathu. Then ndifuna ukwenza ukumanyanisa lento abathathu lento endishumayelayo neplani kaThixo bangcwele. Andifuni ndazi bandenza ntoni, sometimes nihambe emva nje anikazi bandenza ntoni. Maybe namhlanje ngokwazi uba yintoni le uThixo yenza ngam noyithathela ingqalelo noba ndiyidramatize noba umntu uthixoxwa udumo namhlanje uva ngqo iplan kaThixo. Ndithe uThixo une-global plan ezawubonakaliswa kwimfazwe yamaGideon, masiye because it's another thing on its own. Iplan kaThixo yokuqala izawubonakala ngemfazwe yamaGideon, masiyibecala nantsi ma. Iplan kaThixo yesibini is about uAfrica back to God. Le ilindwe yile. Ayinokwenzeka iplan kaglobal ingenzekanga ekacontinental. Iplan kacontinental ilinde iplan kanational. Ayizukwenzeka iplan kacontinental neplan kaglobal kungaqalanga iplan kanational. Iplan kanational iseSouth Africa ithini? Ithi from Cape to Cairo, P eSouth Africa. Then I passed my daughter, no? Naturally, because now I feel like I'm going to go to South Africa. Then, uThixo azibekele okoba kuqalise le nto kanational. All right. Ndiphi mna? Ndiphi? South Africa, ndithi?
Yes.
Ndiyam South Africa. Yeah? Yeah? Yeah. All right, show me one. You can have a prophetic and dynamic. Say one. Yeah. Two people go down to pay from Cape to Cairo. In Cape, in Peter, two regions. The Eastern, the Western, the corner. Yeah. Yeah. In Cape, only got people. They're in the Kappa. Linga Alanga and Eastern Cape. Let me put effects, Lord. Kusap Alek Ipaipile Ela Chilwa Kumkosa Zani Chilwa Kumkosa of the Western Cape. Ipaipile Ela Chilwa Kumkosa Yakhilwa kumkhosa ose Eastern Cape untsikana kaGaba. Hence, iWestern Cape ibingeke ithi rally kule mvuselelo iqale ngayo. History repeats itself. Njengoba iEastern Cape eyanikwa umkhulu wokukhulula ihlabathi bekumele bakakade kwase-South Africa umntu ozawukhulula i-South Africa ngokwezwi aphume e-Eastern Cape kwindlu yamaXhosa akwaNgqika. Umntu obekumele uba wenza le nto ndiyenzayo ibingamelanga ukuba ndim. Bekumele uba le nto endiyenzayo yenziwa yindoda one not umama. Seven andike sexist. Bekumele wenza nto ngumntu oyindoda one angabikho sexisasikayi two abe kwaNgqika kuba iBhayibhile yafika ukuthi ivela kwaNgqika tru umtsikana. Nihamba nam?
Amen.
Kutheni tshilwa kuthi pho kutheni tshilwa kuthi pho ayikwaNgqika? Nazi sizathu. AmaNgqika akhabana noThixo. UTsikana wayenecawa awayiestablishile ekuthiwa yiNtsikana Memorial Church ongasozwive because yayisindisile. Hamba nam xa nezinto ezinkulu namhlanje. UTsikana kaGaba ushiye eshumayele insindiso eliwa ngamaXhosa kokwabo efuna isiphethe ethi le ndoda ngoku iyasilahlekisa engaziba ngumprofethi kaThixo wamaXhosa. Uthe angabhubha uTsikana yaphela iNtsikana Memorial Church amaXhosa abuyela kwizidipho zawo. Yiyo le nto ingu-X ibingeke iqale kwaNgqika. AmaNgqika amsuba uThixo sele ezinonusa kuwo ngomprofethi wawo. Number two,
uthatha umfundisi uBhengu esebhayi kwahlangana amadoda akwaXhosa amonyelisa ethi uyinkwenkwe. Uthatha uBhengu wabuhlungu inhliziyo yakhe xa eqoqa impahla yakhe ephinda kwaZulu Natal wathi uThixo Bhengu ndincede, uba namaXhosa uwashiya kanje, ndawaxhesa ndawaqalekisa ubomi bawo bonke. Wancama uthatha uBhengu ngenxa yokucela amaXhosa wahlala kuthiwa yikwebe thuku. Ukuthuka umthunywa kaThixo onjengotata uBhengu kwashiya isihlava kubantu bakwaNgqika. Number two, number three, thetha ngam ke ngoku, as much as ndilihlubi andikhulelanga kutsolo ekhaya, ndikhulele phi? Emampondweni. UmZulu nempondo, there is something common kubo. Umoya wolwaluko kwisizwe sakwaXhosa xa ndinawuphetha inyaniso unento yokwenza nomoya wokuxabanothuka. Senze kakuhle, andithethe ngolwaluko, ndithethe ngomoya. Umoya wolwaluko kwisizwe sikaThixo kukhona ukuxabana noThixo kwisiko lokwaluka. Uhambe nam. AmaZulu sazi uba awoluki namaMpondo, ndithi olrayit. Ungathi andolukanga ngesiXhosa kodwa mother bathanda singaya ngapha, amadoda bathanda ubabaqonde singaya ngapha, kodwa uboqiniseli uba ayijova nje yamphuleke. Uyawushiya iphande buye nodwa nisekhona. Into eyenziwa amaZulu a-anointwe kangaka nguThixo kungenxa yokungoluki kokwenyama oluke ngenhliziyo. Into eyenza uThixo amaZulu awababale nge-worship, awababale nge-preaching izwi, is because amaZulu awoluki ngokwenyama, oluka ngokwenhliziyo okukholisa uThixo. Then amaMpondo oyame emaZulwini yiyo le nto nangoku ishunyelwa ndim ndingumXhosa, ndiphuma ngapha close to KwaZulu Natal. Andikandiyivalanga ndithi jonga ke bangcwele, siphi ke ngoku silapha poskoy uThixo udila neSouth Africa. Ufuna ntoni uThixo? UThixo ufuna iSouth Africa ikhululeke kweze elections zika-2024 spiritually.
Amen.
Yebo, back to God. Hala Pascal. Ukukhululeka kweSouth Africa spiritually kuzawuphinda uThixo. Ukukhululeka kweSouth Africa spiritually kuzawuphinda inhliziyo kaThixo. How? Kunee-minerals endithe zidwele Africa yonke. Iseyi-virgin iSouth Africa, iseyi-virgin iAfrika. Ezi mines zavalwayo kuthiwa ziphelile, hayi, bekusezileya esiphaphezulu, kukhona ubutyebi eSouth Africa ngaphantsi komhlaba.
Amen.
Yho, Thixo, senzovala bancwele ingabi ngokuqhuki. Obu butyebi buseAfrika buzawuvezwa ngeSouth Africa qala.
Amen. Amen.
South Africa izokuyakwamkela le message ye spiritual freedom. Then uThixo avule amehlo abantu ababonise these mines and this mineral ebezibekele ukubaqala onyana bakhe babonakaliswe. Into ezithethwa ndini xa zisekude nivenozele nibe nje nothuke sezenzeka. Yonke into ethethwe ndini ndinikwe liqonga xa isekude iyanozelisa nothuke seyisenzeka. Ningabantu abanjani? Ndimameleni mangcono so that nivote nisazi uba why voting for the divine governance of South Africa on the 29th May of 2024? Why vote for the candidate enhliziyo kaThixo? Isizathu ukuba kuphumelele lo rhulumente sizawuphathwa nge-status quo. Ayizutshintshwa imithetho ye-constitution yase-South Africa if usaphatha lo rhulumente. Ukuze utshintshe imithetho kumele uba kube khona urhulumente ongomnye ozokwenza i-two-thirds majority atsho ayotshintsha imithetho ka-Alice Bailey. Le nto endiyishumayelayo ixhomekeke ngomhla we-29 kaMeyi 2024. Uba le nto endiyiphuma endiyishumayela apho yenzekile, iqalile iSouth Africa okokuba ivulwe amehlo ibone iminerals ezilapha. Bonke abayivalelayo le ntshukumo yam benziwa kukungazi, benziwa kukungaqondi. Uba le nto endishumayelayo ingenzeka ngoku kutshintshwe i-constitution yomchasi Kristu ekhokhela iSouth Africa as I preach now. Immediately kutshintshwa i-constitution because i-constitution ezawulawula ilizwe izawukhupha umthetho okhomfa izizwe, ikhuphe umthetho wokulalana kwe-same sex, ikhuphe umthetho wokuthengiswa kwemizimba, ibuyisele iinkosi neekumkani kunye nebandla elulawulweni. Sizobona ngaloo nto uba yile nkumkani ebesiyiprofeta kodwa uba ngaba umthetho awukatshintshi usenje, ndiyanisizela uzawugalopha u-antichrist, umfazi uzodla umntakhe ngesiphondo. Kuba niboni iSouth Africa ngoku kunomthetho othi osayilwayo uba umntwana uzoabhotha esikolweni ungazumazi. Lilizwe elinjani elifundisa umntwana uba makenze amanyala because there's abortion? Ndiyixolela uba amaqabane andithathe njengo-sell out. I was never. Ndihambe nayo ikhongolosi, ndisayithanda ikhongolosi minus is constitution. I don't buy any cheap popularity. Noba bangayiva le message as long sisaphethwe yimithetho ka-Alice Bailey eli lizwe liyakwantsonganyawana. Then today ndimaphangweni ndisithi ngeke ndiwenze lo msebenzi ndodwa ndincedise. Ndizozithoba namhlanje kuni before the elections of 29 May 2024. Kudala ndiyicenga le ndlela, khake ndincedise mawethu. UThixo ufuna inkululeko elizweni lakhe ingamelani nemithetho yakhe. Ndivala ngelithi bangaloku ungazi uba why South Africa is because emveni kwale nto yokuba kuza hayi andithi kuvotelwe lo MK, but ngeke mna ndingayibalisa into entle le nto ithethwa ngutata Zuma yokuba uzoyiphelisa tu i-gays and lesbianism. I am supportive of that. Le nto yokuba uthi uzawutshayela kwanto ehamba esitratini emelise esikolweni edlutywala nedrugs, ndiyamxhasa kuloo. No, andinivotise MK, ndithetha ngam ngento entle ndiyivileyo, ndiyashumayela. Umntu onithandazo othi athi inkwenkwe phase ukutyele izokibreyike for 2 years iyofunda ukulwa lelizwe layo. Ndithi pasa Zuma kuloo ndawo. So qaphela ngoba nabenembe kwangiyoqina insuku lapha ifuna ukudukula i-protection yelizwe layo izophinda ifunde mos free education maybe. Ningamfotele umchasi Christ. Siyawile shinze madoda angafotelwa umchasi Christ. Andibizanga gama lamuntu, ndithi umchasi Christ. South Africa. South Africa. into ndingqonele nguthixo ngalo tata kanti ayikho loo nto namhlanje undivule ingqondo wandivula amandla ndiyazinikela sisebenzisa mna kulo mkhamsholo in the name of Jesus bese kule town South Africa South Africa This is the assignment from God. I promise you. Jama, this is Nazanama. I am so weak, you know me, Lord. I am the strongest. I am the weakest. Uthixo akafuni nto yakho. Ufuna inhliziyo yakho qha. Zisani inhliziyo zenu kuThixo. Yizani inhliziyo zenu kuThixo. Jongani bangcwele. Isifiti yaba as from today. Abantwana babo izinto zabo azisazuba sahoywa ngabo uThixo uzawuphekuza ephekuzela bona aphekuzela izinto zabo because babhizi ngecabo likaThixo bangamyarhali ukujoyina ngajoyini bangamyarhali ukuyithesta le nto uthi noba uphi wazi bathi abantwana bam bayaphekuzela kuba mna ndizinikele kwiplan kaThixo ungaphinde ujoyina hlezi bungavani kakuhle wonke umntu othi I am for this must come up Then man of the body, Ibanda long in the season. Go on the Kuban into Inja. Then my Ibanda of the Lisa long. Go on the Funga Wednesday to walk. Won't come to a long to one. All up. I'm a sack harder than my donor back. Who's all people say? How busy let us get him go? Some of his indo, every talent is struggling, is Tadazella, Zinga Pomeleni, is because when you consent, yes, it was in Ututikoboku, Alangam. Wonka Osapanga Pambi, Guntu Oti, Tiko, Alangam, it Ebolako, Manusu Fileke, Gam, here I am. Papa, Mrs. Sanchez. Ntuba ningayiboni lento kwamoya umuntu uyibona engathi ningavele lile. Ntuba lento niyenzayo ningayiboni kwamoya namuntu oyibonayo ngasike ndilele. Aniyazi bakwenzeka ntoni ngoku kwizinto zenu. Izinto ekudala nezithandazela bezibanjwe yilento niyenzayo. Qala ka. Next Sunday. This is the testimony. This is our miserable band. Apakuni. Kunabantu. Abazinto zabo. Abe kutalu tiko. Ezi bambele ukuthi. Bazinikele ngokupheleleyo. Alana. Jamani tome izandla. God is releasing izinto zenu. Umcimbi wendlala bonke abantu ebebenexhala kuba bebona uba ivelu yerandi isimo semali siyantenga ndizothi fear not. Akukho mntu namhlanje ozawuphuma uThixo wam engamenzelanga inceba kwizidingo zakhe. Amabandla kule South Africa aphoswe ilento efunyenwe nguwe. You are so blessed. I just want to pray. Nawe thandaza ngoku. I want to pray. Akaloqobo uThixo ojonge inhliziyo zenu. Uyanibona. Nemithandazo yenu uyayiva and ngenxa ye anointing e operator ngoku. Noba ubusoyisakala, this anointing yenza umsebenzi to lift you up. Ndivintambiso endayigqibela kudala. Uhlobo lentambiso yokuthetha kukaThixo ethi kugqityiwe. Andixoki bazalwana, kunento eniyenzelwa nguThixo ngoku ngokuzidina nibe kule service. Ebelwa wena wonke amagqwirha abaphakathi ebebelwa wena khawuhambe uyaziprova after the service ngegama likaYesu. Andindiva mani shabakarakapushika zonke ijaba this is the pain that has been waiting for. If it does happen, as I left the guy, as I teach, under the sea, under waters, underground, above the ground, and cut in. Right now, siya depositwa, si repose sewe. Himinia restitution namhlanje. Himinia restoration namhlanje. Yezinto zeminyaka eziphiloka kuwe ezathunjwayo ezabiwayo ezathathwayo jonga ungabi sazikhondema nangesiphi sono esiwehleleyo osenzileyo ungabi sazikhondema icondemnation ayekathixo yikasathane. God convicts, devil condemns. Nanini na uzikhondema ngento edlulileyo yazi uba ayisengomoya kaThixo lowo ngokasathane. UThixo ukukhumbuza ngento eyenzileyo akukhonvinte uguquke acime, kodwa usathana uhlala evithane ekukhuthaza uba khumbula kaloku wena. This is the day of deliverance. Inyembezi zakho zeminyaka kuphendulwa zona namhlanje. Ndibona kulenda phezu kwale ntende uPsalms 124 verse 7 othi umgibe uqhawukile. Ndibona kulenga ilizwi phezu kwale ntente elingu-Psalms 124 verse 7 elithi wonke umgibe wabathuseli obuthiyele wena namhlanje uqhawukile ngegama likaYesu. Leli veki yiveki yenzila. Andithi ndifaka kwifasting, but from today masibe nabafasta kwamoya. Noba sizoba sisidla eziswini kwabathandayo, kodwa ndirelisa ifasting yakwamoya ezawuthi noba uyadla, kodwa uthi noba ndiyadla ndikwifasting yakwamoya yokubulela ivikthi endifumene on Sunday. I want to declare upon you the favor of God upon each and every one of you. I want to speak on behalf of the one that has sent me. UThixo uYehova ndithethe favor yakhe phezu kwenu, iintshaba zenu ziphantsi kweenyawo zenu as I preach right now. Khawuzigqibe ke ngoku, khawuzigqibe, khawuzigqibe. Gqiba umoya wentshaba ogqumfi zona, gqiba umoya wentshaba. Khanti sisa kancinane sizawuhlekeza ngoku, sizawuhlekeza. Khanti sisa kancinci sidila nentshaba ngoku. Asilwi nazo, silwa nomoya wentshaba zethu. Be ready. Senza iprofethi action prayer kabani kaJeremiya 51 verse 20. Sizawuhlekeza. Shulani iBhayibheli, manaphatha iBhayibheli bangcwele, simthandazweni bangcwele. Ndifuna uzilwele iintshaba zakho ngokujonga. Asilinantshaba, silwa nomoya wazo. Wonke umntu olwa wena ulwe nabani? NoThixo. Be ready. Is Jeremiah 51 from verse 20. Masiyenzeni xa siyenza. This is a prophetic action prayer. Uyenze ngokholo, iyenzeka. Mayenziwe ngoku. Prophetic action prayer. Jeremiah 51 from verse 20. Makafunde
verse 20. Wena usisixhenxe sam.
Yithi mna ndisixhenxe. Don't.
Usisixhenxe.
Isixhenxe. Yeke ndifuna utsho ngolu hlobo isonga leBhayibhile. Mna kusho wena usho kubani kuThixo lesi sixenxe sakho itsho mna Thixo mna moyo ingcwele
mna Yesu
lesi sixenxe sakho
usisikrweqe sam sokulwa
jongani nguthixo ukleyima wena uthi ndizawulwa ngani umkhosi ebendithetha ngawo anizubona uzawulwa ngathi ithini mntanam ithini
ithi usisikrweqe sam sokulwa
yithi thixo ndisisikrweqe sakho sokulwa yabangwani ninalo khona niyazi bayenzeka nyanga le dlula
ndiyakuzihlekeza ngawe iintlanga
jonga bangcwele uthi uthixo uzawuhlekeza iintaba which means intlanga ngawe oh yini thixo hayi ngomadikiza this time ngawe yithi wena ngam iya ke ngoku
ndizobonakalisa ngawe izikumkani
yebangcwele zeziphi ezizikumkani uthixo azokonakalisa ngathi zona ngukumkani wobumnyama kingdom of darkness satanism amagqwirha abathakathi ya
ndihlekeze ngawe ihashi nomkhweli walo
yimake mntanam masiqale sihlekeze ke uhlekeze hlekeze ihashe nomkhweli wayo ngegama lika Yesu ibhayibhile yalazi ihashe nomkhweli wayo vele uhlekeze wena apha hlekeza nabawazi hlekeza ngegama lika Yesu hlekeze ihashe nomkhweli wayo ngegama lika Yesu hlekeze ihashe nomkhweli wayo ngegama lika Yesu hlekeza ihashe nomkhweli walo ngegama lika Yesu dlula ntombi
ndihlekeze inqwelo yokulwa nomkhweli wayo
jonga amangcwele zinqwelo zabalwa nathi zihlekezwa nguthixo ngathi nabaqhubi nabakhweli bazo hlekeza zonkola ngegama lika Yesu hlekeza zonqwelo ngegama lika Yesu hlekeza hlekeza ziyaziwa emkhathini into zihlekezayo noba ziboni wena kodwa ziyahlekezeka ngegama lika Yesu hey ndithi ziyahlekezeka kholwa uba ukholwa ndiyanikholelelwa ukuba ukholo lwenu lufutshane ndiyanikholelelwa kuyahlekezeka ngegama hlekeza 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 dlula ntombi
ndihlekeze ngawe indoda nomfazi
yonke ilisti yamadoda amelene necebo likathixo ngawe nabafazi abame necebo likathixo ngawe abaza beza ngomva bethi siza ngomva ekhaya hlekeza madoda umoya wamadoda nathi wona umoya wamadoda aphakathayo umoya wabafazi abathakathayo hlekeza bonke abangamadoda nabangabafazi abanomoya olwa wena hlekeza lo moya ngegama lika Yesu hlekeza 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 this is how the church should pray dlula mntanam
ndihlekeze ngawe indoda enkulu nomfana
yemani akukhathale basisikhulu sedepartment as long sixabana silwa nawe siphimbe zakho izinto hlekeza ngegama lika Yesu hlekeza 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 zonke into zemisebenzi yethu hlekeza nezibushiwe hlekeza uhlekeze ntoni kwakhona
ndihlekeze ngawe amadodana nomthinjana
Kaphuka indlule ngantoni?
Dihlekeze ngawe umalusi nomhlambi wakhe.
Kaphuka uhlekeze kwakhona?
Dihlekeze ngawe umlimi nesiphali sakhe.
Ikhona into ehlekezwa kwakhona?
Dihlekeze ngawe amabamba nehuluneli.
Hulumende. Sihlekeza. Sihlekeza uhulumende. Ka Antichrist uphelelwe tu. Ukholapse uwe. Ube past, ube history. Ngegama leNkosi Yesu. Hlekeza. Zonke ezibaliweyo singazihlekezanga. Hlekeza. Hlekeza. Hlekeza ngegama likaYesu. Hlekeza. Hlekeza ngegama Yesu. Hlekeza. Ngegama likaYesu. Hlekeza. Kwenzekile. Jonga, there are many testimonies. God got you before. Unelani these testimonies. Unelani tandasani. Zibuleleni zonke izinto ebenizithetha. Senzekile kholwane in Jesus' name. Ongekasindiswa baleke zapho. Ongeka sindiswa abaleke zapha ndimnike uYesu. Uba ngaba sayisindiswa umntu lapha thatha indawo MC.